Dufate umwanya twakire honorable turafise mu sénatrice ari kumwe natwe akaba ari madame Anita Ndayizeye kandi muhe ikadze ndabasaba mukomera amashyi menshi cyane ko yafashe umwanya kigora akaza kubana natwe bafite amabanga atari make mu buzima bw'igihugu asanga ntibyari kubakundira ariko wakoze gufata umwanya mukaza kubana natwe murabe ikadze honorable muri mukenguza amateka kuva ryari
nabaye mukenguza amateka kuva itariki 20 ukwezi kwindwi muri 2020
donc umwaka weze katumukamera amasi tumunamukeze ko nibanga rihambaye mu buzima bw'igihugu rero nashaka imbere yuko tuvuga ku mukenguza amateka tubanze tuvuge mwebwe nka madame Anita muri bande murubatse mfite abana mutubira gatoyi ku bujanye n'ubuzima bwanyu
Jenny Ndayizeye Anita nko babwiye kabandi umukenguza amateka yatowe ngaha mu gisagara cha Bujumbura ndubatse mfite abana bane
ego okay mwatowe mu buhe mugambwe bya baje basimwa serukiye bande mu matora ngaha mu gisagara
je natowe ndi mu mugambwe witwa tsende DFTD uri ku butegetsi
okay yego hanyuma kugira mu togwe bameze bashikaho babizera kugira ngo mushobore kuba mu kibanza cyo kwitoza mwacu mu kenguza amateka nuko mwari mu mazi gihe ubijyanye bya politique ni ryari mwinjiye mwafashe decision yo kugati ndagiye kwiyangaja mu bikorwa bya politique mugatangura kwinjira comme kenyezi mugabo ari active muri politique
Jewe nagiye muri sende DFTD muri 2004 ego ntiyari bwitwe sende DFTD bawitwa umuhari
okay
ego kuva kera n'insanzwe nkundi bya politique niyo mpamvu nahisemo mugambwe sende DFTD
hari hafi rufise nk'imyaka ingahe ico gihe winjiye muri politique
muri 2004 menoje ubu fise 51
okay
la différence rero
alors muri cyo gihe ufise imyaka rufise umva rukiri muto umva ci imyaka irenga iri hafi imyaka 20 je pense donc umva rukiri muto par rapport ya ikino gihe nike kintu cyatumye mu mutima wiyumvira uti je ndifuza kugira ico nkoze mu buzima bw'igihugu gira niyangaje muri vi politiki cyanke mu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu tarivye kuri ya justice ayivye ku kintu iki cyangwa tusunikiye gutera iyo ntambwe
jewe icyatumye ninjira mu bya politiki kera mu ntwaro za kera nyine hariho ibintu byinshi jewe ntashobora gusiporta ndavye mu muryango wacu ndavye vyabaye ndavye hari ama circonstances menshi yatumye njya mu mugambwe mpereye kubinyerekeye ndanka justice kandi narifuza vraiment yuko ivyatumye njya muri politique cyane cyane ivyari vyerekeye justice yego mpereye ku bavyeyi banje mpereye izo ntwaro iyo icatumye ndayijyamo hayo impamvu abavyeyi banje sinzi ko ariko intara bavamo ngira iyo periode ntibari bafashwe neza hama ndavuga nti il faut konja habe changement
ok
nari nkeneye changement
d'accord ok donc hari yo justice amaze utereka participe kugira ngo nshobore kuzana changement nta ngorane wahuye nazo ukora kuri umukenyezi canke umuvukana muri bangahe muhira wakangahe
musanzu twavukana turi bane umwe yari tavye imana yego
wakangahe umuryango
jewe ngira gatatu mu muryango
ah ndaka
sigaye ndu mukobwa jene no muri abahungu yego
ico gihe rero muri yangajije muri politique bagiye hanyuma abavyeyi abantu mu fani ibintu abantu b'incuti baragutahuye barumva ko bashaka gushikira ku mukobwa wabo agenda kwiyangaja mu bijyanye na politiki
malheureusement abavyeyi banje bari bamaze kwitaba imana ntibashoboye kumenya ibyo wanje hama ababanyi abagenzi hariho benshi batumva impamvu nabigiyemo ariko ntibyari bikeneye ko ndabasigurira umwe wese afise vya politique urumva si bose bategeza kuja muri politique hariyo nabatabitahura impamvu nabigiyemo hariyo bamwe babishira mu vyamoko bakavuga ivyo bishakiye ngaje nari mfise impamvu yakubijamo
d'accord amaze gutangura kuba active rwose tufasiye kuba muri iyo myaka yose nibihe bikorwa bagira rangura mu bijanye haba ari mu mugambwe canke mu bijanye by'igihugu nibihe bikorwa bagira akora mu bijanye n'ubuzima bigira cyane
mu bijanye mu byo mugambwe ntwara Ligue des Femmes hamukininde ego kuva 2010 kushika n'ubu ndacyatwara umuhari w'abakenyera rugamba hamukininde ego
est-ce que urabye ibyo bya yaba responsabilité nk'umukenyezi mu mama afise abana birakorohera gushobora gukora ibyo bikorwa facilement
je biranyorohera kuko navyaye nkiri muto abana barakuze dafise umwanya wo kuyokipa nta mwana mutarimwo nta tabishobora
okay
yego
hanyuma turaze rero ibintu bishoboza umuntu gushobora kuba muri iyo periode yose urumva myaka ni myinshi kandi kenshi tukiye kuraha mu bijyanye na politiki usanga abantu bakunda guhindagura akava muri mugambo akaja mu yundi agakora ibicanke biriya ni kiye kinaye ama principe canke ama valeur yagira gufasha wewe kuvuga uti ndi stable ndariko ndabandanya gushikaho ushaka kuba kuri urwo rwego kumukenguza amateka
jewe nta mugambwe wundi ndajamo atari sende DFDD hama bon ibisigaye ndabirangura neza nta kintu kimbuza kuja muri ibyo bikorwa byo mugambwe
ama ama principe afasha kugira ngo uvuge uti biratuma kamemeko abantu bashaka kunyizera gukora ko nditwararika ibi nibi nibi hariho ama valeurs ushira imbere mu buzima bwawe agushoboza gukora icyo gikorwa
ama valeurs ushira imbere ya mbere cyo ndumuntu fise estime de moi même yo shitse ndi determiné ku kintu yo ndashatse gukora ikintu ndagikora nkagiheza hama kaca mfata intumbero y'ico nashatse gukora ego
urabye abigeme cyane cyane nabo mu musanze murongoye mu activité politique cyane n'abandi n'abana bubanye est-ce que mona n'abantu bari déterminé kwiyangaja mu buzima bw'igihugu cyane cyane usanga efa abantu batinya kubijanye n'iby'imigambi cyane politique est-ce que umuntu menga abakiri bato abigeme barakunda kwiyangaja mu by'ubuzima bw'igihugu muri kino gihe
ego hari aba biva hari abadakunda kuca mu bya politique ariko nkaba no babwira bakaja mu vya politique kuko uri mu vya politique ni sinyerekana kukunda igihugu cha kwibarutse yego sindakubwiye nguje muri sende defte dari imigambwe myinshi uja mu mugambwe wiyumvamwo hamugakorera igihugu kuko je nkubu ndi igisho rya bene igihugu ishika aha abandi badashika nkunda musiguriye ni ufise ingorane urazo kambwira jewe ndashobora kumushikira aha adashobora gushika niyo ni valeur ni ya kumudamu ego abademoiselle bose bakaja mu association je nkubu ndakunda kuja mu nzu ya association hari ama association ya ma coopérative bituma tuje abantu bakora en groupe nkivyo nkabi basigurira je ndi en cadreuse wa coopérative yitwa vasona sangwe nkabasigurira avantage yavyo hari ababitegera n'abandi batabitegera mugabo no ba himiriza kuja mu vya politique kuko uri muri politique uramenye bigirwa mu gihugu ubukundi gihugu cawe ego
ubige kurabara yo kubijanye n'uruhara rwanyu muri kino kibara muri kino gihe muri abakenguza amateka bangahe babakenyezi mu nama kenguza amateka muri kino gihe
abakenguza bateka muri sena turi 16
abakenyezi
abakenyezi
kuri bangahe bose
hamwe 39
Oui, 39.
Et donc, on a dit 41%.
Wow, ok, quand même, c'est bien respecté. Je dis que nous allons comme la jouer un rôle, il est important. Mais qu'est-ce qui nous, cette fois-ci, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit cette fois-ci, nous avons dit gukora kugira ngo yamabi twumvise akorego abakenyezi cyane zingora n'izarahura nazo canke imwe bavuga bijanye kugira ngo le budget i considere cyane cyane ibibazo abakenyezi bafise ni ke kintu mukora kugira ngo mushore canke mwifuza gukora kugira ngo mushore gufasha gutora inyishu ibibazo abakenyezi bafise muri kero
icyo no bahanura nuko boja na association kenshi muri ana association yufise n'ingorane urafise antu ja kwitura kandi keshi yo muri benshi muri ahantu biroroshe gufasha abantu bari ana association nk'abakenyezi aba basi bibazo hari ahantu henshi bashobora kuja kwitura bakabatunganiriza yego nubahemereza kuja ana association hama bakitura bakaza bakatwitura ko twe turigisho rya bene gihugu
yego ariko nkubu hageze mu gihe cyo ko hari gutora amategeko mugasanga nk'abakenyezi rege mushira mutire katuraba ingene dushiramwo dukurikiranira hafi cyane cyane kugira ngo gateka k'abakenyezi kubahirizwe cyane mugamo ati okereka tubifatire muri rusange gusa
hari ama commission menshi ariho hari abari mu ma commission ajejwe iby'abakenyezi commission yereke ivya genre kenshi yo commission yo kenshi bigira ingorane z'abakenyezi iyo hatowe amategeko bayazana iwacu hama tukayemetse tubonye ibikenewe yego
ubu rero ndashaka ahanini aba ariko yadukurikira aba bigeme bari ngaha abakiri bato bari hano n'abadukurikiye bari kure shaka by'ukuri twumve ko mu myaka iri imbere tuzosanga abo dufite ingorane yuko abakenyezi aribo bagiye kwitoza ari abakenguza amateka abashinga amateka nicyo kintu wabwira kugira ngo by'ukuri babwire iyo nyota kwifuza kwiyangaja kubwo gukunda igihugu no gufata ingingo zishobora kugira ikimazi igihugu cyose ariko cyane cyane mu bakenyezi nagomba uha message abigeme cyane cyane
message no ha abigeme nuko turi aba femme de valeur turi abakobwa b'agaciro abadamu b'agaciro ntitwishire inyuma kuko turi kumwe twese birashoboka abagabo bonyine ntibashobora gukora ikintu batari kumwe n'abamama n'abakobwa yego niyo mpanuro nubaha kugira babone yuko bashobora yego babe déterminé bujya abamama n'aba jewe hari igihe kimwe nigeze kuvoyaja ndamara 2 semaines ntari muhira niho nabonye ko c'est valeur nasanze akajagari mu nzu pour 2 semaines gusa niho naciye mvuga nti finalement turafise agaciro nuha impanuro aba jeune yuko bo ntibaze barishira inyuma ego ko kenshi hari igihe bama bishiramo ko umugore no kuguma mu nzu umugore no kurima umugore no kugira ibi no turangana twese nuko tegeko itarashika ry'uko tungana imbere y'amategeko hari ibintu bimwe tubona bitarashika ariko twari twifuza nko kubona umugore adashobora gutorana ibyo byose tuzobigwanira gushika tungane kuko ubwenge umugabo afise n'umugore arabushobora kuko ndabiravye nk'ama taux de réussite iruka kuba igihe muri période y'ama examen d'état n'abakobwa babaronsa amanota n'uwa mbere n'umudomozere ni ukuvuga yuko umukobwa n'umumama barafise ubwenge bategerezwa kugira urugero cyo kimwe nk'abagabo yego nubankuraja kuba déterminé mu byo bariko barakora hama bihe valeur kuko utihaye agaciro ntabwo ukaguha donc bihe valeur ubone ko ushobora yego abakenyezi turashobora
urakoze cyane mbega ikibazo cya nyuma igihe umuntu uwo ari wese umukenyezi cyane cyane baba mu Kinindo muri Bujumbura kuko bose ahanini bamaze kuba bamaze kubabona ko ari waserukira muduserukira twese nk'umukenguza amateka n'abatari bari mu mugambwe muri mwo nuvuga ko umukenguza amateka muserukira abantu bose barafise uburenganzira bwo kubashikira bakabatura ibibazo ibyifuzo bafise kugira ngo mushobore kubishikana mu nama nk'igihe muri kamuraganira n'abandi mu gufata ingingo z'ubuzima bw'igihugu
yego cyane barafise uburenganzira bwo kuza hariyo komisiyo iyo komisiyo yitwa komisiyo spesiyale iyo komisiyo spesiyale muri sena niyo abantu bitura kugira babaserukire ku kintu cyo bacananiranye yego ariko intu cyo barenganijwe cyananiranye baracakira hama bakaja kubaserukira aho hantu baba barenganijwe
Murakoze cyane nashaka nsubende yibutse yuko murabona yuko bishoboka ko abigeme bashaka kuza ku rugezo rudasanzwe mu bijyanye no gufata ingingo z'ubuzima bw'igihugu rero naho umukobwa ku mengo ibya politike abantu bashaka kunda kubitinya numva yuko birashoboka haba ukiri muto mushobora gukora amaktivite mashira hamatandukanye cyangwa gushaka ku rugezo ku munsi mushobora kwizera ko nawe uba umusenatrice kubera iki hobura kumbure n'umukuru w'igihugu umukenyezi umusumwe reka tuse dukomere amashi honorable murakoze cyane kuduha uyu mwanya imana ibahezagire macari hano kandi namwe mubandanye muri kumwe natwe mu gihe tugira ibibazo tubabaza murakoze cyane